Nyamima yamamu nyina akwaba eba AY MICG TV eso edumade sonko a Mid-Central Ghana Conference Youth Ministries Department no ahyehyɛ our today youth in focus eno so na edumade yɛhyia sɛ fiada nyumba vespa service yɛne nyina yɛbɛtena ase na afei yɛakye nyankopɔn asɛm ɛna nyumba yi yɛbɛ sɛ ɛsɛ na ɛhyɛ wo nkwan sɛ ɛmfa ho ne nea ɔhaw no akɔduru biara ɛmɔ hu ɛsiane sɛ yesu ka ho ntontofoɔ no ɛse sɛ mepɛ tutu kɔgukɔgu nnipa a ɛnsuo ɛsiane sɛ yesu ka ho abusuafoɔ ɛmfa ho ne nea COVID-19 ɛbɛyɛ ma nti aseɛ sɛ yesu ka ɛmu yɛwura homedan mu yi no yɛne ɔsɔfoɔ Daniel Chebafoɔ Junior ɔno na mprempren ɔyɛ Mid-Central Ghana Conference no Personal Ministries Sabbath School Adventist Men Ministries and Adventist Muslim Relations Ministries Director a ɔsan yɛ Swami District no sɔfoɔ ɛna ɛbɛdi ahyia mu ɛno nti woma yɛ nyinaa yɛnyi nkonnwa na yɛntwɛn ɔsɔfoɔ berɛ a ɔne yɛn bɛkasa no Awurade nhyira wo amen.
Nuanom ne adɔfonom yɛda ɔtumfoɔ Nyankopɔn ase sɛ wama yɛ akwanya sɛ yɛmmra mo afie mu na yɛne mo nkyɛ onyame asɛm in these troubling times. Ɛnɛ nea mepɛ sɛ me ne woka ho asɛm no ɛyɛ faithfulness nokoredie na ansa na no moma yɛ mo mpaeɛ nyame a w'anim w'akyi nyame biara ni hɔ wodu ɔno mu asɛm na ɛbɔɔ soro ne asase asase no na de dodoɔ nyinaa yɛwɔ awurade wo dea ɛnɛ da ibra no bɛkasa kyerɛ yɛn wohuhum mu ma yɛnte nka sɛ wo na abɔɔ yɛn na yɛwɔ asɛdeɛ bi yɔm a wo wɔ yesu kristo din mu nti amen. Abusuafoɔ, I want to talk to you about faithfulness nokoredie. My first text no mɛyɛ firi 1 Corinthians chapter 4 verse 1 ɔsi na afei deɛ ɔhwehwɛ firi ofihwɛfoɔ hɔ ne sɛ obiara bɛhu sɛ ɔyɛ ɔnokwafoɔ. It is required of a steward to be found faithful. Nyame ma ɛnɛ yɛ wiase mu no faithfulness is not a sought after commodity. Ɛnyɛ adeɛ a nnipa ahwehwɛ akyire kwan. Ɛfiri sɛ ɛɛden sɛ wobɛdi nokorɛ. Nokoredie ɛɛden. It is an attitude that we can exhibit when the Holy Spirit is in our lives. Sɛ onyame honhom kronkron wɔ yɛn so a ɔboa yɛn ma yɛtumi di nokorɛ. Ɛfiri sɛ nokoredie bɛtumi ama waka akyi ɛwɔ abrabɔ mu kakra. Nokoredie bɛtumi ama w'afoɔ adi kan agya wo. So it has become very, very difficult for some of us to exhibit faithfulness. Asɛmbisa a yɛbisa yɛn ho no sɛ ɛberɛ bɛn na ɛsɛ sɛ o kristoni no ɛberɛ bɛn na ɛsɛ sɛ nyankopɔn ba no ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ nokwaredifoɔ. Is there a particular point in time that we have to exhibit faithfulness? Nyame ma atwerɛsɛm no aka akyerɛ yɛn sɛ ɛtwa sɛ yɛsom onyankopɔn wɔ berɛ a ɛsɛ ɛne berɛ a ɛnsɛ nyinaa mu saa na onyame asɛm a yɛn nyinaa yɛsua no ɛka kyerɛ yɛn. Onyame hwehwɛ sɛ ɔbɛhu sɛ me ne wo mmienu yɛyɛ nokwafoɔ. Nokoredie ho hia ɛwɔ awareɛ mu. Nokoredie ho hia ɛwɔ ayɔnkofa mu. Nokoredie ho hia ɛwɔ adwuma mu. Wo ne w'adwuma panin ntɛm. There should be that attitude of faithfulness. Medɔfo sɛ wo ne nnipa sane na wohu sɛ ɔyɛ nokwafoɔ a wodi ne ho adanse a ɔmfɛre. Awofoɔ bebree epie abɔnten a ɔmototo apono mu ɔmoapono ɔmototom na ɔmode safoa no asie. They virtually lock their own children outside their homes. Why? Because they don't see them as faithful children. Onyame hwehwɛ sɛ me no mie no ye gyina nanim sɛ obi a ɔno onyame hu no sɛ ɔyɛ nokwaredifoɔ nokwaredie ɛwɔ biribiaa mu yɛawareɛ mu yɛnwuma mu yɛasetena mu onyame hwehwɛ sɛ yɛyɛ nokwafoɔ sɛ me no mie no ɛbɛgye ato mu a onyame hwehwɛ sɛ yɛyɛ nokwafoɔ Adentra, if we say Psalm 24 verse 1 or say asase ne na de dubo nyina eye urade dia yase ne wona wotimu no so ewe urade ndi bidofo enya me no mie no ye nipa dua nko na ye nyame dia empabo a ehye ye nan mu eye onyankopon dia ka ye timu eye onyankopon dia Say a canoe credia somewhere, Yanni Mubinum de Acogenesi can coanso. It is not. A ye bibica crabby, a bibica crabby, a bibica crabby. A nay no ye mube bray, ye nino cra and mename. Ya sitting a moon no credia wire day, ya jumamu no credia wire day, ya brabo moon no credia wire day. Nancy Trust and say, ye dear Trino, after all the talks. After all the noise, kasatinti nu nyina chi nia ohwehwe free ofihwefo ne se obia behu ne se waye nokwafo e kasi edi no krema nyame every say minu mie mu we belong to God both by creation and also by redemption testimonies to ministers and gospel workers page 335 E.G. White ebusa asembi was a where are those even among Seventh Day Adventists who under the reproof of the word of God because of the way they acquired their property and use it is acting as if they own it and created it without an eye to the glory of God and without earnest prayer to direct them in acquiring or using it, they are grasping at a serpent which will sting them as an adder. Testimonies to ministers and gospel workers, page 335. Nyamema, enema onyamena mitu miyensu ama yensaka, sika yensaka, ejapadia yensaka, nimdia yensaka. We have to exhibit faithfulness to God in them. And then I use you at Abisa. Was a meme in a dark one reform away. One man would send him can, when I'm here some intimate and can win him. Meme in a dark one reform away. One man, one sa a kesika, one sa a kenja padia, no one fan say a year one kasa one dia, one kasa one pemu, and we nyayano. Se one forward jenny and see o tomb for nyan coupon, nenimo nyamsoa. Sika ani ejapade a won saka no ebeka won te se de owo eka won this is a very sobering statement indeed se onyame hwehwe se me ne wo ye ye nokwafo 1 Timothy chapter 6 verses 6 through to 10 o se na nyamsom pa abodwo wo mu yade nya kese na yamfa hwe amawi ase nso ye ntimi mfa hwe mfiri mu nko Nasiye wonu ya nene diya debe kata ya mwa Mwuma nwa no suma ya yi Na wana wope wa mwe nyano shin Sobe ni fidiye ni mkwa siyako na enye menipa Na chungwa unkogu oseye ni oyire mumu Na boni yine yini nisika pe Mruswa ebinu mdiye chile jira akwany Na odi yao pi uwa wongu Nyamima Se idino kreme nyami wabibie mwa We will also be faithful to God In our finances yebedi nokre amanyame ewo yesikasemu medofu sika nyabone ekwan a yefa so pesika ene kwan a yefa so di yesika eye yesikasem efa so no eno nebetimi ayebone we supposed to exhibit faithfulness ewo yesikasemu nyina testimony to ministers otwaso and gospel workers 336 otwaso or say Onyame, or see those who have adopted the world's maxims and discarded God's specification, who grabs all they can obtain of wages or goods, are poor, poor indeed, because the frown of God is upon them. They walk in their path, in the path of their own choosing, and do dishonor to God, to truth and his goodness, to his mercy and character. Yeni a yeni no kre ewe yesika semu, yeni no kre ewe ya abrabo muno. Ewe siyafo, awe ho semu ni se, ye mu binom edi yesika semu, efa kwenye bisu se diye wiyasifo enam sonu. Yiji wa se, wana onyamiye shira wong, na wongfa wonsika no enye juma se diye onyankopon epeno. Woye nyafo, woye nyafo papa ewe onyankopon enim. Na onyankopon enyi nyane enim ewe wonsu, efri se, a kwanya wa pao se obefa soo no wan kasa wa pao se obefa soo no wan enhye nyame animonyam 2 and na no credit 3 and enyi onyankopon ne neye pa no adi e mo onyankopon mo buru hunu ene ne suban animugu ase gospel work testimonies to ministers and gospel workers. But of why are we supposed to be faithful to God? Adenti no sesi edi no kwema nyame. Esese ye di no krema nyame efrise onyame ne obaade onyame ne obaade nyina. We have to recognize that God is the creator of all things. Esese bio ye jitumu se bibibia ye wo bia enye yankasa ye dia onyame tumi ne na ho odin mu ene odi amanyen enu ntitia ye di no kre amanyame no ye kire onyankopon se ono nyame ne di kan di no krema yen, and we are learning from him. Because for God has been faithful. Onyamede ye di ni ye. Yare ni nyinemu, God has been faithful. Ahunchire ni nyinemu, God has been faithful. During this pandemic, COVID-19 pandemic ni nyinemu, God has been faithful. Onyamede ye di ni ye. Che nipa e uwo, na che se minu umye du, ye baso tiase. Enye sompe biya ye timi sumi nyamintra. Nemo onyamia akane huntam. So God has been faithful, and we also have to reciprocate that faithfulness that God has exhibited towards us. Indeed, the genitum say, or no, and a boy. Therefore, faithfulness, giving the recognition to God, is a mandatory thing. And so say ma obi a ehyeyen ebra wo how you buy na mema aban bia e dwene ne manfo ho ohini bia e dwene ne kromfo ho adentra ewiase no akọ ahoyehiam wona owo sika eye wona oyẹ ahiafo adoye mebafo. Is anyone thinking about how the church will be sustained? When Yankopon asafo sebeya onyame asem no ebeto aso akoso no obi wo a ordwene ho ana. I want to believe that people are thinking on how the word of God will still continue even during this pandemic. Enunti ena onyame aka akire yen se osraye ne a the incomes that we get yakatwi ayegye ene the increase nintumu onyame hwehwe se ye yi one tenth portion as tithe at the manum na me dofo tithe no ayetwi ama otumfo onyankopon no ye de kire onyame se ade nyina ye ne dia. Okay, Leviticus chapter 27 verse 30, Exodus chapter 28 to 11, you know. Tithe no eye kronkron sedie onyame homeda enso eye kronkron no. Se se ye twia ye ntutu so dudu e de ye maso afore ye dia mo onyankopon no. Ye de kire se ye ji onyankopon to mu se indeed, ono ne ade nyina wura na ono ne ade nyina mu somfo. We stand to recognize that God is the creator and the sustainer of all things. And untimidofu mamimisao. ewi ase ye ne aye ye wura ate bia ye wura mu ye nkwa sori ne atitifie adwuma sam ne niema akofe mu. Has it affected our faithfulness to God? Na e nwa nwa mi dofu mpesa me kachira wa e nwa nwa se ebra emu odi mu no ene nyame ma echira wondo o wa na safu ba bia frɛ wo safo me tight me mfa nkɔ hen ebra ebinom e castigate those who are talking about tight at this difficult hour. No, some people, some members are calling and they are asking, say ehe ena mfa me ntutu so dudu na enkɔ. Because they know, say, in difficult times, in to so do you know, it belongs to God. And that's so, eh, yo nyame dia. O nyame a ebre, ene tibia, en sisa no no. And to so do you, that's so, eh, yo no ane dia. And we can do nothing than to bring it to him. Midofo, sa wo nyin tum, se o nyanko poni adie nyine ura. Sa wo nyin tum se enam Jesus Christ in kuto osu ne nipa benyan kwa. Sa wo nyin tum se oma enunti na nipa eba so tia sia. Sa wo nyin tum se owure bi ewuo asemia no so ede mmame no mienu na no fiada no na eke bia na ye dia ye ntimi ntwia no Jesus Christ wo twie ne nyina wa make ne ho authority etwia ye ka ye dia nyina amaye ne a. It will be very difficult for you to recognize God in tithe and in offering during these difficult hours. Desire of Ages, page 65. Or say, if we give our hearts to Jesus, we shall give our tithes and offering. Me don't for any cre. Ahutse oho, ohiya oho. Eni ema nko ye binu mu ntimi mkwa bonten na makoton binu mu stock ra no ontimi okokra ye tosei. But irrespective of our condition, we have to show that we are faithful to God. Onyame enshira wode amaye no in stewardship ye obi bi e fere no the law of proportionality. Enye nyame hwehwe bi kese bi amfiri ofiri say oma wo kese a he will not demand kese from you. Kakra bi onyame de amawo no na wo kire se Awurade enye wadom ene wadoye ne omoburo hu na nka wo banka mente ase yare ba ye una mafoforo so kra na mam bi die na twase me nso me kai wo nyankopon wadwuma se wadwuma beto aso. Therefore I am also giving back to you your tithe and your offering. Therefore it shows that you are exhibiting faithfulness to God. Won na won fa obuo emma onyankopon asem ani tumi a ewo mu wanta eni no kre enu nti Paul se di aka di ohwehwe firi ofhwefo se obia behu ni se oyɛ no kafo medofo se nti ase edi no kre no akenkan se akenkan ye e was 1 Timothy chapter 6:10-10 no ɔse nyam sompa opini wo mu yade nya kese. Irrespective of your condition, you accept the fact say onyankopon ene bo wo. Now say sa nyame sompa opini wo mu no eye adenya kese ya mfahwia mawiase mu na nsu ye ntimi mfahwia mfiri mu nko ye onuane ne de e bekata ye ho aye ma no anno somaye mi nuane me dofo Awurade de hye me be se me bisa wo abrabo ne ye ne aye yi no enya nsunsanso e wo no kredie so ana tibia no ye ne aye yi no ama uni nyankopon tem aware ana. Have you been thinking on how the church will be sustained? It has said on yankopon sam to aso ko na enche Jesus Christ ebeba na e bibi kakra bia obetimi aye unu kredie obre mu nu kredie wa ware mu nu kredie ya ode kanyam sam usika mu nu kredie ya udi nu kre akire urade se urade me ka afiei me ka afiei me didi me nom aye wo nyankopon otumi mu a na ne fata wo nyame nso me de bema wo urade nshaw sa obeye ne sa. Some members are showing faithfulness in these difficult times. Na e nwa nwa ye. Obi na wa won ti ase Oh, I know be afraid so for me from me tight in coin. Since I send me and quite sorry they move you, me from me tight in coin. Who fear not obedient the tight your back? People are showing, say, Tibiano as a sampa, once a son Yamida. They will continue to adhere to the principles of faithfulness to God. In Shanking and Copodina, when I mean Shamwa Moyasano. Mwa eye mwa kono na ye mo fe se onyame asembe koso atoaso mwa eye mo fe na ye mo akono se mo nokredie mu ye be koso akanyame asem se de egusu aye kan mwa eye mo akono se onyame enkoa ene nemfena ogina kono e boda wuro so onyankopon asembe ko wonso ebetimi di koko ese won table so na wadidie no na enunti mo twa mo ntutu so dudu ne mo maso afore no God will continue to bless you. God will continue to bless you. When you make your baby, because you are free, you know how. Ni aodi ama wano enumu ama wasimi no mi enu ye ni nokre na iradi nshau sa oyono sa sa odiya tumu se God is the owner and the creator of everything. Sa odiya tumu se one kasa and kawon sem fatano. You are a partner together with God. Uni nyame and the kabo mu eye juma. Me dafo say radian si dan no aben si foye kwa. Say radian wen kro no a wona wo wen o wen gu kwa. Ni patitru ewuwu ejesika ho. It is time for us to show to God. Say yen, say ni atibia no tie bia. We will be with our God. Na mi shra o say we demonstrate faithfulness in Christ. Say Jesus Christ wo no ogitum radian shra o sa. O say di aka. Your will get free of your phone, say, or be able to say, or you're not for. I want to ask you this simple question. Are you faithful? Have you been faithful? Are you faithful? Oh, Jesus said, on your mere suffer, no, because what now? The Nimbra, I couldn't have a bad army, sorry. But the church must continue. During that family worship, you know, when we hear no, do you talk about faithfulness? Do you consider how the church will be sustained? Yeah, mo kini e kanya onyamia safu no be faswa tuaso ana. We need fans to continue to preach the word of God, and then say onyam seven no abaya electronic. Na eye wo onyame e di ashe wonsa. Can I come out every year? Someone who was young, poverty, Myanmar, some donations be to the church, say. So for Monfanko Radio, so Monfanko TV, so Monfanko WhatsApp, Monfanko Facebook, Namunko Kenya, Myanmar. The Lord will bless you. The Lord will bless you. But for you need prepare. But as I'm saying, I want to say, should Jesus come right now? Will he found us faithful? Tie, I will soon be. Na yiji wa taka. Councils on Stewardship, page 22. Was none can enter heaven whose characters are defiled by the foul blood of selfishness. Therefore, God tests us here by committing to us temporal possessions, that our use of these may show whether we can be entrusted with eternal riches. Was it obibie ni wa or ye pesemim kumunya or the course right in yemu? Na yemu binumo wa pesemim kumunya ase ya brabo enunti ana sasi soa o nyame amaye japadia horo sebra o soya shemuno. Say a yenu kwari before waka crow no tum for nyankopon di ama yenua. Ya de betra se of my endan kwa efata. This is a very wonderful statement that we have to ponder over. Aya semwe mu hia. Aya semwe mu hia. What was the testimonies volume 9, page 249. Yiji I say, some have been dissatisfied and have said, I will no longer pay tithe, for I have no confidence in the ways things are managed at the heart of the work. But will you rob God because you think management of the work is not right? Make your complaint openly, plainly and openly.
in the right spirit to the right ones or channel of leadership. Send in your petitions for things to be adjusted and set in order. But do not withdraw from the work of God and prove unfaithful because others are not doing things right. Testimonies, volume 9, page 249. Pastor Binom said, "Tight, me kwaye nchia. Ntutu so dudu niya mfanko. Ya shise be, mwajuma be, man sofo eye. Ya tuan, sorry, man sofo unko visitation, omo nyashi. But I tell you, pastors are visiting. I tell you, pastors are calling their members and praying with them. I tell you, pastors are calling their church members and checking on them how they are doing day in, day out. I am not here to justify any minister. But as someone and couple of them, UGY, so I can say, if we don't see on Tia, if we say, on one of their conference in the prayer, on one of the district in the prayer, UGY say, says, I'm sorry, any be now one more. But more than say, one name penning for or Jessica Samsuba Casa, our church, our district, and our conference. Name on Kaye. Now, why you are being said, mean first, you come in court if you say a full flow in Minocrin to mean so in Minocrin. Faithfulness to the cause of God. We live in a time that we need men and women to show that they are true to principle. He am mammy, mammy, obedient to cramming a me. Elijah Penso, Elijah said, Minquan, I come here about this old boy. And there was 7,000 prophets. Ya won't go to bow. Did you forbid a while? Did you cramming a man? A did you forbid a while? A did to me say, oh, Yankopon, a and a cup for empo or much brim. Sound for 40 B and I may come on once actually. We ever 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Verses 1-9. Ose nenso ni anum ye mamuwa hunu o nyankupon adumwa o di adum Macedonia safuno. If we say, wahu ye hiya sore kesiye mono, weni jie busu ma wo hiya beble mumpo o yi ayem ye kesiye chre. Namidi wa adansye se, wadi wa wompen ma se diye gobe tumi, wa mama ane bro wahu adin sumpo, ma okutu sre ye mpi se, wanyye, chef one ye chefa one sumwa wa de sum amote fo wo adiyo no ho 5 na enye se de na ye ni da so no nemom wonna mo nyankopon peso di kind de won ho ma ewrade na afi o de won ho ma ye nso min kai 7 no e wo se na se de mo buru so no ma nyina mu jidie ne kasa ni nimdie mu ni mode mo nyina ni oda mo de doye mu no mo nhwe se mo beburu so adoye mu nso 9 na mo nim ya ruade Yesu Kristo adom no se oyo de for de nanso mo nti obeye hia ni na mo nam ni hia no so abeye ade for. God has been faithful. Macedonia safo ni jitu mu se onyankopon adi no kra ama won. Ahuyehia brem obra na wonuanu ho kire won no ya na won po ya safufufu a enko bibeka se won ko enko jehwe no wo srese.